Amasipala achithekile, yinhle lento engiyibonayo. Angazi ukuthi kwenzakalani na, kodwa amanzi aphuma kanjena la. Umasipala lo, amanzi amosheka, kodwa ngizowakhokhela thina, sinankinga le.